Erokamano Cynthia kuom lipono riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka African for Sustainable Development Goals komakore gi mano mar Uraya Trust dhi nyime gi chenro mar tiego rowere kaontis ma pacho ka. Mar miyo gibedo gi ng'eyo e wi kaka kaontis tayo chenro mag dongruok kod kaka giloso bajet maggi. Tiegruok ma kamano bende geto miyo rowere thuolo mar bedo gi lony e weche mag telo makare kod dongruok ma ginyalo tiyogo e konyo kaontis ma giwuokie tayo chenro mag dongruok. Jotend riwruogno wacho ni kaontis moko okosebedo ka timo makare wach nywando pacho piny ahinya to rowere chenro mag loso bajet maggi.
Quantity and quality of goods in some
countries. What do you think are some opposites?
Where we examine budget allocation. Gia counties are boro, gigin counties mane o winjore ni okotimo maber ahinya weche mag budget. Koro watemo tiegore gi jomatindo ni to ere kaka wanyalo konyo counties wagi mondo wa create gimiluongo ni public participation. Wa create lony mar jogweng, joma kaka in gi yan. Ere konya ni mae gima sirikal onego tim, mae gima sirikal timo, to mae gima sirikal osetimo, kata mae gima pok sirikal otimo. To mondo wang'e ni to nang'o pok gitime kama.
To gimomiyo bende wang'iyo jomatindo en ni jomatindo ema namba gi sani duong' e Kenya ka king'iyo kwan mar jo Kenya kata Afrika ngima. To jomatindo gi nigi riwruok mopogore opogore gi jomatindo wetegi. Moko kuomgi riwore gi jomatindo moko e skunde, universities, kata kuonde manade. Koro ginyalo influence jomatindo wetegi mondo donjie gini. Kaeto gwengewa obed gi citizen oversight.
Omiya ng'eyo ni kaka budget iloso, kaka weche dhi kodoko koka budget, kaka wanyalo loso economy marwa.
I'll start by first advocating more on citizen participation and youth participation.